tugaruke mu Burundi. No Murundi mugabo abantu kubenshi bakunda kumwita ngo ni Farid Burundi. Mugabo bujari bya kera yabonye ko ntibasana gatoyi yacyahindura izina ubu yitwa Mr Champagne. Benshi bamuzi bamwe bamuzi nko mu artist abandi nk'aba musician kandi n'umuyimuriste nuko byandiswe muri Instagram yiwe. Kandi ubu yabaye mu ambassadeur wa A+ afise nka zigeze nguri imwe kabi nka zine. Ya mbere ni Apple Business Buja, muri Zebra Electronic, GC Travel, Accessologicals Burundi. Nyingine mushobora kubona muri Instagram yiwe. Rero twamubaje kubona amafoto aguma agenda agenda ino nino. Twamubonye ari kumwe na On The Cold Gold, sinzi ko mu mudi. On The Cold Gold ni umuririmbyi wo muri Nigeria bahuye nawe muri Tanzania. Yafashe urugendo nimba atarejo. Rero nituramenya icyo camujanye muri Tanzania na nakimwe ataravuga. Mugabo twabonye apostinga muri Instagram yiwe yandika ko arashimiye Media Kezanet Burundi kandi yasubiye kuvuga ati ngo hotel iyo yashitsemo hajya muri Tanzania ni Akezanet iguma imufata byose mu mugongo byose niyo. So turacyarindiriye inkuru za Mr Champagne atwemeje yuko mbene indirimbo za gusohora na And The Cold Gold cyanke nibindi yagiye kuri abayo. So mugume mu likinga mudukurikira muri byose tumenye byinshi kuri Mr Champagne. Ari Samantha on the mic, murakoze cyane.